Yes, hello, hello, bakunzi ba Imperial TV turaba mu kije nizera ko aho muri hose mu meze neza ko muri amahoro kuri micro ni Joel niho ni imbere turi kumwe na
Zawad Habib.
Yes, nko mubizi mubonye turi babiri mu bamuzi neza yuko turi mu kiganiro tutu in one. Yes sir. Rero mu kiganiro cyacu tukigira tuba turi twenyene. Naho twitwa two in one habari umwe umuntu umwe nyene muri cyo kiganiro nawe sinzi ndibaza mwamubonye ko no star ni chama marenga tuzi twese kubera ko tuguma turaba hari yavyava bima
bitewe
frima amakuru ya
ni bon
meze ne
sana
urabereye
merci
jojo inki gato frima je shakumbwire guhera kukirato gushika ku ngofero wambari anga
shako bivuga ngawe Chafuwa ngundi shim.
Ivuge hela ni yako baba. Twambie.
Nambara amafaranga make vema. Muga da je icho ni shima koko ndabeko.
Ariko ivyo bimuje kandi bivye.
Bo ndibaza abantu bambara utwarazi be yatwa. Ezi meta muga si da si zo kuvuga ngo nizo zavuye hanze. Ese amabara atandukanye.
Frima banzwe kandi no munyarusako. Ari karakura baraza guheranga kubira.
Byose je urambarira ni
komeze ni ko kajije. Ashike ku ishapo. Rumva banzwe twiramukiriza abakunzi ba Imperial TV.
Imperial TV. Kwanza abafans b'i TV mugire subscribe. Ari abakoga beza. Ubu mu abone muri bo uburara ibikorwa byabo ama emission yabandi ba star. Benshi n'izindi nkuru nyinshi. Gira subscribe, comment, amugire, partage. Ndibaza yuko amaze kubona Frima Boy, muza kugira hashtag, baca babona Frima Boy.
Yo mu director wacu, usaho kumutagi uyu.
Oya tugitangura nabanza duhe aka kapera gatoya ka Dusma.
Baby forever, nakutaka daima. I wanna leave your side. Come baby me, I wanna show you love. Show you love. Mutima inseko yawe ituma nisanga muri paradis
wacha we eh ibaze jojo rene fise nk'umushera ndirimbira nka Frima ibaze mba
nitanira
no bangana gute eh
shime gatawugira ko
kibazo sha upasi ukento kibazo nagize mbe Frima urusi umushe
yego ndamufise
nje twerekifoto yiwe basi Mutwereke kamani wako inabidi uringe naye.
Aramo Biblia.
Benda kubaze nkuru
mu Aramo Biblia kumakava.
Ugumura aba mama Jesus wanje nkoresha waza kumubona mwoka bwinda boroboro.
Ariko arabano uzanga no musiba kubonye bwa mbere bashaka kumenya ibintu byawe bisaba mutwereke.
Ndibaza muzo mubona.
Benda kubaze.
Uri fier nawe.
Sana. Bona wanye na rifier nange.
Umufitiye gahunda nyabaye.
Kumushira mu nzu.
Mushira munzu gyari
nzobatumira ndibaza TV zose zo mu Burundi
nkubu bishitse ukamusangara nk'umuririmbyi mugenzi hawe nkaho bari kumwe wogira gute uwo muheba umukubita canke uwo nikiye kintu uwo mukoze
ndamusanze nundi muririmbyi cyane musigira uya muririmbyi kuko narukunda zo bangifitiye kandi
aho nyine ngo nshaka kumenya reaction wogira urya mwanya nyene
ndabasanze mu nzu
Bijamiye.
Namba telefone yanje nayibagiye mu cyumba. Ndayitora ngace nigiye.
Fimaje umuntu ambiye kunda kugwana, yigeze kukubona urugwana muri Mercato. Barakobesheye.
Mercato. Gyari.
Abimbariye we vyibuke mu rwa wa wanyo. Bawe nk'inzoga wewe.
Kera.
Oya n'uburazinwa bambiye uwo musore kuragwana ukagwanira umudada.
Dazinyo mugabo si inzoga z'imfuru.
Eh.
Ngwa
iza gute.
Hama free Jojo washaka kumbariza bien frima aho ubuzima bwe bw'umuziki no musi bwetse
bo kera byari bingoye kabisa kera navuye kure ndibaza abazi frima boy banyita bien fizo yego mugabo ubu ni sawa ndashimana
bien frima no muririmbyi ariko aragaragara cyane wowe wibona gute muri iyi minsi
Yo jeho kwanza ubunda shima imana kubera iki Urabona ari kintu kimana kwa mambira wanjye yore Ari kintu kiti mikoshi Imikoshi cyane cyane mu bari njira bakurikira amasaha Deja mpunguze ite banamuke Donc imikoshi uko na huyu kesho uko na huyu unabeba mwanamke ujui kwao bari muvuma Wabo baramuvumye unaenda naye out of panda.
Abaye baririmbye bafite mikoshi wobuze.
No, cinco ndavuga mu. Imikoshi irimo kuko udusanga benshi duga. Me music pale.
Donc ushatse kuvuga yuko bareka kuduga kwa imikoshi.
Iriho.
Je ndabivuze bien from avuze yuko abantu bose mutaye ko murahitinga. Mureka mureka guhitinga kubera mufite imikoshi muzoje koga. Ariko
kuvugira nari kuvugira
ni wivuga. Umugabo icyo mvuze ati saba rinzi gusa. Naba journalist. Babigeme. Nabo bivugira rero nabo bivugira.
Aba journalist babigeme tureka kuduga kubera iki dufite imikoshi tukunda n'abahungu benshi ku mwanya umwe.
Okay. Bo yo ni manuro nagomba nange bo siko ndatukana. Dushira mu imana imbere. Ukiomba Mungu sana anakubariki. Kila kitu kinakuwa sawa. Nicho nagomba kugerera.
Okay. Freeman umuntu yambara bisanzwe. Ariko ni umuririmbyi asohoye indirimbo ya audio isohokana n'ama video. Kandi ari muri baririmbyi bakimwe ngaho mu Burundi babikora dufate yuko bien frima yoba yifunga kwambara neza ibintu vya ma bling bling kugira ngo azara sore ndirimbo ifise video
je cyo nokugira cyocyo je ndu muntu nkora audio video mugabo jinda gira mashengesho nikitaka kutuma nyimbo nafanya maombi ikintu cyose kigenda neza
Ya ndagura kijijwe cyangwa umukato ukabisanzwe.
Ndi ndasenga gusa.
Usenga hehe muri uru sengero.
Ndi bazaye ko aba da general batije.
Batije.
Iyo tugiye muri ndi notse.
Oya nkeneye kumenya
ngo nabantu babyemere. Kugira ngo nabandi babyemere.
Je na batije kuri Christ ni te libre. Iri afashe kwijabe duze gukya. Tubona ishengero y'Imana gukya.
Okay, ni Frima Boy akundwa cyane n'abakobwa bo muri Arabie Saoudite.
Kandi ngo ari wa musponsoriza.
Ego,
Frima.
Uko ni wona bana ba musponsoriza. Nibyo ga Frima.
Urafite kandi sumwe.
Ni benshi.
Benshi arakundwa abakobwa baho bose baramukunda gose.
Yeah, I'm
a
manager.
No, Mimi naomba sana. Nikiomba kitu sema kitu inatoa pato Mungu ananichipia. Sasa amujajua siri ya naona aone kupatia sio kimoja siku moja uje nikuoneshe maombi.
Eka babarira cyangwa gusanga nkeneye kumenya ofise gahunda nyabaki yo kwiteza tube ku muziki. Vie privée. Uhero utegura ryari kugura umujengo wawe uwe na kindi gacako cyakutembeza. Apa, kuna mjengo na nyumba tuelewa. Kuna
mjengo wangu. Uko hapana kujenga. Upango. Sasa sihitaji kusemea hapa. Sijaitia official. Sikundaitia official ndawaita.
Ni ubao unapanga.
Mimi sijapanga.
Unaishi wapi?
Niko hapa nakupa funguo uende unitolee dineti na madineti kama 100. Uende unilete dineti tu nyote nzuri unirudishie funguo.
Hama umuduga utembera twabonye kutembera ku moto.
Bo, ije sina kuza sana uzushi. Bo,
umuduga tukuone mjini. Jojo, baba rumubona byemfima watembera kuri.
Umuduga ndibaze yuko natangiye kurondera kwanza aho nshira umusaya. Ama umuduga uzoza kuko sino gura umuduga ngiyama ku barabara. Cyo nsanga ubujya buzima bwa kera bwo kugyama ikimuduga kuri stage.
Bwo umushaka kumenya Jojo. Firma fisa abana banga.
Niomba jiji.
Je ufise abana banga.
Kikijani ni kijani na abana.
Bo. Na kugirele. Reka tumushi. Donc acha tuweke wazi.
Uweke wazi.
Tukueleweshe. Sona huyu. Huyu. Gisi unavyomuona. Ndio. Yeye anataka kujua ni maisha yako ya kimziki yako aje. Lakini mimi na chini ya kitanda nitapakuuliza.
Bo, so okay, mimi watoto sina watoto wa
kusema. Are you sure? TV. Uri sure?
Sina watoto. Sina watoto
wa kusema TV. Ariko urabafise.
Urabazi.
Mje nageze kumva ko kufisa abana bashika batandatu.
Byose nukumva.
None barambarira. Ega niko kazi fise jewe.
Kufisa abana ukuranka kubavuga ubafise.
Bisigwa kubiha kanye. Nuri fier. Nuri fier n'ubuzima bwawe.
Nabagire gato. None mwebwe nababaje. Uni polisi, uni polisi.
Mimi ni ope.
Bo, yuvya abana, tuvyihoze. Bo munwa shaka, bo muni mwashaka kumenya
bya. Warabihakanye, inkuru turazifise.
No,
warabihakanye, no burabihakanye.
Tuma
Jojo, gumana na bienfi majenda. Oh, uende wapi? Gumana na Jojo.
Ni
turaheza.
Ni turaheza. Bazitubwire kubyerekeye EP.
Yo na mimi namaliza kipindi. Siongee.
Jojo, jana hebu sio. Bora nitakati tunamkule wapi? Sisi. Na nuni baba yangu. Tusameane baba.
Tutavunja
makamera. Hapa
hapa. Same.
Jojo, gumana na bienfi. Jena abe. Tu same. Jojo gumana nawe Jena abe.
Jenyi bwirire byerekaye pia. Yibwirire Shafrim, nyibwirire byerekaye pia. Byerekaye pia urukura kora.
Mwezi wa 11 ngiye gushira habona arimo indirimbo za bien, yoza muzozi bon. Jenyi nawe mbajije ibintu bya bien.
Okay.
Okay. Sinzi ko mwe mukora muri polisi, sinzi ko mukora muri pafe, sinzi ko mukora
ye bavuga amazina inde nande narivuga ati wewe na kana na
Landry nawe
Landry turambaye bara
uwo wita maburudani ubada babyire rero gatoyo tuzo turatura tumuzomerana bivyo mu ivyo je nababwiye ati mushaka kumenya ubuzima bwanje aho natangura muziki iki muze musange aomba
kandi namubajije
none kandi kubajije
weekend urafise numero yange ngira rero dukore iyo debat ndababwira ati ubuzima bwanje ibyo naciye mu nibi ari ibintu ukuramba
urafise aba fans babashaka kumenya ikintu A to Z uwanse kubivuga ushaka tugire gute je kwanza wanumishije sya kuvuga jojo vuga
na reka ndakwazi ikintu kimwe kweriki aba ririmbye babarundi canke aba star babarundi mudakunda ko vie privée zabo zije hanze kandi ari ico kintu gikomeye cyane
vuga rero ku nguvu menga muzanye
mu mama jewe ndabivuze mura faking a life that's all
merci merci niachi
Oya nabaza tubwire muri EP iwe.
Na fake life.
Basige muri EP wawe. Nabahe baririmbye muzokora.
Eh bana iyi TV yenge kuyitwarira. Iki kigani.
Itwarire jewe pana imperial.
None.
Ugiye kuyitwarira.
Bo life gutu muntu sho kugira. Tumba ndakubwira. Jeff na musimu ndababesha. Unataka niseme nini juu leo? Mvugi iki?
Tuonishe nyumba, tuonishe gari,
tuonishe
watu wako. Tuonishe twagi. Twagi. Ichara kwanza, ichara.
Ivyo ni indi episode. Yani tuzobizana mu indi episode. A suivre umva iki kigano kizobandaye utwerekinza inzu yawe ako ratuka tamodo ko fise ntubabesha abafana
ndani moto je twamaze gura nk'incuro ngati ngaye mu muji
none ndababwira gato
tembera ni moto
kisha hapa mita siri
tembera na moto sta mzima
moto sasa nini sasa
na tafuta gari unatembea rushavumbe mfaki atoki zuri alafu na tembea na moto
tuvuga umuziki ngira muri pe yawe uzokorana naba ni bande baririmbye bashimye korana nabo
zibiri genyene collabo mugaze collabo singa zishira habona mugabo amaze kubona ama picture ngira zamaze kubona umwe mugabo ndibaza yuko batabona batona tofauti
ni bon ni zahitandukane tuzobona mu ndirimbo wasohoye ni zubutsike kuza ni Frima Boy asohora indirimbo nyinshi zigana zitandukanye bon asohora na ma video kandi agasohora nyinshi mbega izo ndirimbo zirakwinjiriza cyane muri kino gihe zikwinjiriza gute
ndibaza yuko channel yanjye imeze bon bo na ku twebwe ngiye so uyu muziki ndafise ukuntu amafaranga ndaronka namba ubona nsohora apa nyuma y'amezi atatu yaba atamafaranga bingiriza
ni film mu ndirimbo zaheze zose kensha akunda kugira ama featuring n'abakobwa kubera iki
ni migambi yiwanje imipango yiwanje nguvuga ndiko ndategura bo nibaza muri ipi muza kubona ama bahungu rero
tugiye kubona mwo abahungu gusa okay ni pito zana na audio video chang
kawaida ya Freema boy
okay Freema wewe kubgawe ni ya migenderanire yawe n'abandi bari imbyimeze gute
bo ni swe munafiki si cyane ni bake tutyaga n'abandi tufitanye bo ivyo tuyagiramo na master turaba gusa master
none ni kubera iki atari cyane
byo tama Freema cyari kintu ushaka kumenya gabona ari bintu maze imisibica kuma les autres sociaux twese turabizi byamuna na Ben we nk'umuririmbyi bivuga ku ivyo ko Ben yafashe ama photo yawe nani akamvika mimba akamvika uci Ben kubunya akabari mu mugasho Ben turo muri Empire Avenue kwa Sat B
Ben turo na wudi
Benturo
ari muri Empire Avenue
ya Sat B yarinze ndirimbo nande
yaririmbye na Ben Nice yaririmbye
voilà ugiye muhungu ari ibintu numvise bavuga ngo bya ugiye bo bijyanye nibisanzwe
yego bikora umukobwa wovyo wojyoheko
nibisanzwe kuri niko ndababwira kuri Benturo n'uyo uyo mukobwa showbiz uba wayiteguriye yego iyo yabiteguye gufungwa namba ari byo ko bavuga namba yarafunzwe mu maze kujya kuri kumimba kubibona none ibyo bintu rero niko ndababwira si ibyo je navyo nzi kuko sindabona
wabona menga ni showbiz
kuko abarinzi b'u Burundi benshi bamwe barafa bagasha mu masandugu abandi tukumva ngo bakora cyumba si byo mugira donc bo niko navuga rero sindabimenya nacyo ndabivuga ko
urakibona ko bizi yaba yabantu babarinzi
biwa banzu shike umushire ni jana urabe ko ari byo
okay reka ndakubaza ikibazo canje novuga ko ari kino nk'icanyuma turafise umuririmbyi Mr Champagne Mr Champagne aheruka kugira media tour mu gihugu cha Tanzania yarakoze ibintu byinshi bigenda bitandukanye byiza ariko abarundi bakaba barafashe akantu gato ya gusa yavuze yuko abaririmbyi b'abarundi tudakundana we kubgawe ni giki ho bivuga
ni bya binyina navuze ati unafiki arabaririmbyi benshi bifuza gushika Tanzania imyaka yose baririmbira mu Burundi bita ba brother bakomeye cyane ni barurira indege muga Champagne arurira indege arakoze ibintu agiye muri Wasafi na muntu yo mukunda mu barindi abo tuzinanye bose karaniga rero Champagne akoze bien yavuze ukuri ni dukundana none genda bisubiyemo Champagne yavuze bien ni dukundana sister ndakubwire gato ndafise indirimbo naso indirimbo ndarungise link lien mu ba rinji benshi n'aba director mugabo na muntu numwe akubwira ati na big up mugabo ugiye kuraba YouTube big up yo igwaye ku changa kaduza kanuguke muga ejo waso indirimbo gwa rukundo nyene tugire kandi kwa kundi nyene comment yawe urumva
kwa rukundo nyene
babo tufanye vile ile le upendo wetu bongo unafiki Champagne yavuze bien na namushigikiye urabona dukunanye ziga 1 million views tuzironga ku kwezi urumva ni indwi zibiri
Freema boy je ndakungani Freema boy aravuze ranje ndamufashije hicegera ci abarundi
babarira cha Freema
no musi ndagifashe yari abunkuye
okay
muri abanafiki Freema arabivuze
lindira gato Freema ndagusabye mbira ikintu kimwe ngira umukobwa ngahamugiye gucacu Burundi umukobwa uzi w'umustar aririmba kuburyo umubonye no mwibarabara no ucuvuga ati uyu mukobwa no umustar kwise
Sean Queen na Esther Nisha
bakunzi ba
jewe ibi bibaye uno munsi jewe Freema ahapa kubita twamara kuzimya kamera turabakunda cyane
guys turabakunda
guys mudukurikira namudushigikira ibintu byiza biracari imbere
cyane
we love you guys bye.